lakini mtu anaitwa pastor, tulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Kofi Annan, hatuwezi kuwa tu atakwenda kutafutia watu, hakuna mazungumzo out of the constitution unless mradi sasa katiba tunayo ni makaratasi. Kama katiba ni katiba, we, all of us, we must abide by that constitution.